Nā, kia tahuri ake tātou ki ngā tohu huarere. O tira tō tika, hā were were atu ki ngā rohe. Tū a ua ki te nuingo e nei rohe a pōpō ki te kore e ua, ka pua pua te rangi ki runga ake. Ia koutou, wai hoki e nei rohe nei, he rangi kōmaru kei te haere ake ki te nuinga tērā pea ka pūkana mai a tamanui tērā ki etahi o koutou. Hei te roanga o te ahiahi. Kei te ua ki tēnei taha o te waipaunamu a pōpō, ka hohoki te pupuhi a te hau ki roto o kai koura i te ata. Whakawhiti i te moano raukawa ki tika Māui, hari te mea ka pai ake te huarere ki roto i te tai rāwhiti a pōpō hoi. Tērā pea, hei te ahiahi pōkā ki te koutou i a tamanui te rae, mene mene iho ana ki a koutou. Tūā ua, horapāna ki e nei rohe, hei te ahiahi ka ua tā riki tērā tūā ua ki roto i te whanganui a tara, taitoko me horo whenua. Taumaru nui, taupō nui ātia, tatu atu ki whakatāne, he māwana ki ua e ua ana ki māo ki roto i a koutou a pōpō koutou o te waiariki. Waihoki e nei rohe whakamutunga nei, rangi pai huerere kei te haere ake ki te tai tokerau, nā te tainga mai o tētahi aupakitanga ki Waenganui i a koutou.